Tunaijali jamii suluhu tunayo
Bell Foundation
Kudhibiti elimu watoto wetu wasome na
Bell Foundation
Kilimo biashara yote tutashughulikiwa na
Bell Foundation
Tupate mikopo tumarishe biashara na
Bell Foundation
hey. The Bell Foundation hey, 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 hey.
Bell Foundation imepangwa tutadhibiti.